Baba wanje baramwishe papa. Babasanze muza barasani barabarasa. Mama natwe twibesheje waradutunze yarapfuye. Abantu barishwa bagahohoterwa ariko tubona yuko koshora kuvaho. Uko atakintu kuvuga te kiradufasha n'ubwo buzima bwacu. Duhitamo rero twese umuryango guhaguruka tukagenda. Twebwe twashaka ko twabandanya twiga tukabaho ubuzima bwiza ata ngorane dufise. Ata kuvuga ngo ndafise kuko kiranyiruka inyuma. Nico twashaka.